5 4 3 2 1スタート。 SATURDY 9 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 SATURDY 9
Saturday night, dancing to the rhythm and heart and soul. Saturday night, Saturday night. Ay, 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 just can't wait. Ay, 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 Saturday. At the blue room, rock and roll, on the show, I gotta go on Saturday night. Saturday night. Oh, rock it up, roll it up, do it all. Saturday night, Saturday night.
Dear white night.